African boys.
Hey yo, number one DJ crew. African boys. Karima Puya.
Tabasha kurora, nari wanje, mbonu habaye, nanje nuko ndirinda batoto, iyi myaka bataruto kosa ntavuga urukundo, wanje nawe kandara karamata, mutima wanje iyo kurebye uza muri shimwe, iyo kuremye uwakubyaye, kaguheka iyi myaka yose tukaba turi kumwe, I swear amaso yanje, warayaumye na undi yareba keretse wowe fu, kundi yu.
Sweetie honey, sweetie baby, sweetie kissy you. Sinza vuga, ibi tatadukanye. Genza vuga, biri kumurongo we. Imbabazi sawe.